Babe, I'm going to go to the insizwe kodwa baba bambile i-revelation yale sokhathi
Siyekile kodwa laba bamfunayo. Your living waters show.
ngiyakhuluma ncwadi banalizwe ukuthi kuthi Nkosi yasezulwini.